Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Ndabaramukije bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka wa 2024. Musangwe ikaze mukurikire amakuru twabateguriye, nkaba ndayahera kuri bikuru bikuru biyagize. Abagabo batatu bo muri komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, atawuzi irengero ryabo inyuma yo kunyururizwa mu mpera zindwi heze mu gisagara cha Bujumbura. Inshuti n'abagenzi bafise ubwoba n'amakenga, muca muvyumva mu ntango zano makuru. Muri zone mitakataka ya komine n'intara ya Bubanza, havugwa ingoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu yasibanganijwe kuri uyu wa kabiri n'umugwi w'imbonerakure zegamiye umugambwe SNDD FDD. Uramutswa umugambwe Sahwanya Frodebu akaba yashoboye kuyanyaga. Gushika ku igenekerezo rya kane uku kwezi kwa myandagaro, hari hamaze kumenyekana abantu 37 banduye indwara y'ibihara vy'inkende mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu gusaba abanyagihugu kwikingira. Turafitiye n'ikiganiro ubahuka musanzwe mukurikira ku minsi yose ya kabiri, no munsi tugaruka ku ngabire y'ibifungurwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka guha mugenzi we wa Zambia. Aya hamwe n'ayandi ni mu kanya idonido. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze. Duhere mu gisata cy'umutekano mu mpunzi, ikiziga cy'umuntu w'umugabo atarashobora kumenyekana cyatowe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu gashamba gaherereye muri zone y'umunani, ahahoze ari zone y'icumi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Amakuru ava muri iyo kambi havuga ko ikiziga cy'uyu muntu cyagaragaza ibimenyetso by'uko yishwanizwe. Tugaruke mu gihugu tukivuga ibijyanye n'umutekano, nyene mwari muhejeje kubyumva. Mu ncamake, abagabo batatu bavuka muri komine ya Kanyosha, intara ya Bujumbura, baranyurujwe mu mpera zindwi heze mu gisagara cha Bujumbura. Umubyeyi w'umwe muri bo yumvise ko umuhungu wiwe yabuzwe irengero, akaba yaciye yitaba Imana ubwo nyene. Abo banyurujwe bari basangiye umwuga wo kubarira impuzu, kandi bakaba bari n'abagenzi bakomeye hagati yabo. Inkuru twateguriwe na Janvier Ninahazwe.
Nkuko amakuru dukura mu begereye imiryango yabo abivuga, uwitwa Ntezimana Jean-Marie wo ku mutumba Ruyaga, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, niwe yatanguye kubugwa irengero ku munsi wa gatanu w'indwi heze igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Uyu munsi Ntezimana Jean-Marie akaba yari yiriwe mu gikorwa cyo gushingura uwitabye Imana na mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda. Mu nyuma abiwe baramurondeye baramubura, na telefone yiwe ngendanwa ikaguma izimije. Uyo yarasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL ayoboka agatongwasa, agakora akazi ko kubarira impuzu. Gushika ubu nta uramenya irengero ryiwe. Nkuko amakuru ava mu begereye umuryango wiwe abandanya abivuga, umubyeyi wiwe ndi mu rusaku Gapitorina yarasanzwe agendana indwara y'umutima, acumva ko umuhungu wiwe Ntezimana Jean-Marie ari nawe yaramutunze yabuzwe irengero. Iyo ndwara yaciye imuhitana yitaba Imana ako kanya nyene. Bukeye bwaho Ntezimana Jean-Marie abuzwe irengero, hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa munani turimwo, bagenzi biwe bava hamwe banasangiye umwuga wo kubarira, bagize ngo bagiye kurondera mugenzi wabo nabo nyene baciye banyuruzwa n'abantu batamenyekanye. Bukuru Ezekiel wo ku mutumba Ruyaga nyene yubakanye n'umupfasoni arongoye uyo mutumba, hamwe na Nkuru Nziza Anise avuka ahitwa mu Kabumba muri komine Kanyosha nyene, ariko wewe bivugwa ko ari umunywanyi w'umugambwe SNDD FDD. Bobo bafashwe izuba ryaka abantu barorera mu gisagara cha Bujumbura imbere y'ahitwa Le Parisien. Bafashwe n'abantu bari mu modoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine Toyota Hilux ifite ibiyo bitabonerana, nk'uko abegereye imiryango yabo bavyiganiye uruganda rwa RPA. Kuvugo nta yambu ryabo abajyango bararondeye mu busho butandukanye uhereye muri komine Mutsimbuzi, ariko barahebura. Tukaba tutarashobora kumenya ko hari ico igipolisi coba kiri kiko kirakora kugira ngo abo bantu batatu baboneke.
Janvier Ninahazwe urakenuye ubusuma bukogwa mu masaha y'umugoroba bwimonogoje mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura muri amwe mu makaritie yo mu bumanuko no mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi aho RPA yavuganye n'abahaba ubwo busuma ngo bukorerwa cyane cyane mu mabarabara ku banyagihugu baba bariko bagenda n'amaguru muri kino gihe hibonekeza ikena gy'igitoro idoni dona remindera gakura
y'amasaha y'ijoro ari karegereza ubwo abagwa basaho gutwabo buba bwinshi mu banyagihugu mu bice bimwe bimwe biherereye mu buraruko no mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ku bwa bamwe muri bo abo banyagihugu basigura ko muri kino gihe hibonekeza ikena gy'igitoro abatari bake bagenda n'amaguru mu ibarabara ari naho abasuma babasahurira bugorovu. Uyu munyagihugu wo muri zone Cibitoki avuga ko bibwa nabiyunguruza mu miduga cyane mu mapikipiki.
Iki kofe cyacu cyano ni hanje family spread barahibira kose abara basuma kushaka koko bine abara basuma benshi cyane. Usanga nko guhera visiteur ngo umuntu ariko mutagushikuye isakoshi cyangwa umuntu ari mu taxi atushikuye isakoshi.
Mu manuka bw'igisagara cya Bujumbura abanyagihugu bo mu makaritsi amwamwe nabo nyine baratubwira ko ubusuma buhibonekeza. Akarorero ni muri quartier Ruziba.
Kwa nikeza kushuma gishi butandukanye kwa hau takawuli muziwa oho umana umu koka chazayo kwa shula kuhacha umu kwa masaa mbili kuduwa iye ndoa matuwa kwa ya chitona kandi kamara maa asa kasaka mwaka mwonotora ukamu notakachairu kanagaa njine mkabuli chanaka telefone kakawa karagi
awanyagi hugu wasawamilu sangiko indongo zitandukanye zumu gisagara cha Bujumbura zo kwicara ico kibazo cy'ubusuma bwabaye byinshi mu mihinga itandukanye mu ruganda rwa RPA rwarondeje imihatunga Imana arongoye igisagara cya Bujumbura kugira ngo icyo bivuze ko ariko turamukena.
Arakoze Naremi Nderagakura. Tuje mu gisata cy'ubutungane umuryango w'umuhisi Rodrigue Niyitanga urafise amakenga ko abantu bagandaguye uwo musore uba bagiye kurekugwa mu gihe bariko baca ku mazi kuri uyo musore se wanyakwigendera yabwiye abari aho ko hoba haratanzwe amafaranga kugira barekugwe. Amakenga y'uwo muryango akaba yunyugwa n'uko abantu babiri biyemereye icyaha bamajijwe igihe kirekire mu gasho ka komine kandi bagirizwa icaha cy'ubwicanyi. Elvis niyo mwungere mu idonido.
Amakenga kubijanye n'irekugwa ry'imisore ibiri ikekwa kuba yari Cher Rodrigue Niyitanga yagaragajwe na sewa nyine gupfa kuri uyu wa mungu mu gihe bari mu muhango wo guca ku mazi. Sewa nyakwigendera yabivuze ishengero rikinje. Icya mbere kimutera amakenga ni misi banyene kwemanga ko bishye bamaze mu gasho ka komine. Imisore ibiri umwe azwi ku izina rya Gaseti uyundi ku izina rya Gaspari bapfuye amafaranga basaba uyu muhisi bahavuye baregana imisi itatu inyuma y'ubwo bubisha hari kuwa 27 ukwezi guheze. Igipolisi cyavuye kibata muri yompi buno bwangu. Uyu munsi imisi ibaye 11 se w'umwana rero ati ntibyumvikana imisi nk'iyo yose mu gasho ka komine ku cyaha cy'ubwicanyi.
Numva ko bigenze kuvuga imbere y'isinzi ry'abantu numva rero ko ari ingorane. Hari ubaye imisi bamaze gukiriyeho gushika uyu munsi umuntu afunze bamaze ajya kwica umuntu atarava ku gasho ka komine.
Ikindi gitera amakenga ni ukubona atamutware n'umwe yigeze abagarukira ko kandi atariko bimenyerewe muri ako karere iyo hari umuryango wagize ibyago bene ibyo.
Umunsi wiwe ku kiriyeho bagandutse haravuga ijambo rivuga ngo abishe umwana wanjye abategetsi bo ngaho barabizi aha ku ndava urava abantu bapfuye agashika umutwara nari umwana wanjye yari yishwe nta n'umutegetera ahageze nta n'umukuru w'umutumba ahageze nta na dedona ahageze kandi inshi zose zahora zishika hose bakahagera bakavuga ijambo akubera uwo mwana navuga ko ari umwana abyarwa n'umuhesi neza.
Ukekwa rero kuba boba bariko bagerageza kurekuza iyi misore harimwo umusitanteri n'umukuru w'umugambwe.
Hano urumva rero bariko baratanga miliyoni 10 kugira ngo bamurekure. Abantu ibyo bari kwahirukamwo utwara segiteri w'umutumba hamwe n'umukuru w'umugambwe bo na musitanteri ariko bashaka ngo bamurekure.
Uruganda rwa RPA rwahamagaye Pamphile Hakizimana musitanteri wa komine Buganda ariko akaba yatumenyesheje ko atamakuru atanga kuri telefone.
Elvis niyo mwungere iyo muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya.
RPA. umuntu yobona ikintu kigena kiriya cyaduze kiragoye kiriya kiragoye ahagumagira ati ni byiza kumagira ati ntama ni nziza zirahiriwe kuko wabona atakabuze uwo si umwungere mwiza yitwara ati ntama ziwe
abidoga ngo bintu birazimbye genda muvirongerere none cyo rigira ndababwira ko ibiraya bizimbye ndiga ndababwira ko ibiharage bizimbye kandi ndabifise ndiga ndababwira ko ibikori bizimbye kandi ndabifise cyangwa muri stoki wanje none niho ni kwese mutagira nkuko
Tutandukira yavugwa muri politiki navyo nyene nari nabiciye ku masonga ingoro y'umugambwe Sahwanya Frode bu muri zone mitakataka komine n'intara ya Bubanza yasibanganijwe n'imbonera kure mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku buryo atawo bakimenya ko yari ingoro y'umugambwe nyuma yaho umukuru w'umugambwe Sahwanya Frode bu aho nyene mu mitakataka aciriye mu myanya y'intoke izo mbonera kure zikabura irengero ryiwe inkuru tubaza Provisi niyo nzima
mana senzobona impa yahoze ari umukuru w'umugambwe senzi DFDD ku rwego rw'igihugu inyuma yo kurongora intara ya Bubanza akaba mbere asanzwe ari n'imvukira yo muri zone mitakataka hamwe na Jacques Nicitegetse umukuru wa zone mitakataka niyo bari barongoye igitero cy'ugwaruka rw'imbonera kure ku ngoro y'umugambwe Sahwanya Frode bu aho muri zone ya mitakataka baraheza ya ngoro barayisiranganya bikomeye ku buryo iyo nzu atabo bakimenya ko yari ingoro y'umugambwe kuko byashikirijwe n'amasoko yacu ibyo byabaye ku gashavu kuko umukuru Mugambwe Sahwanya Frode bu muri zone mitakataka ngenda kumana Donatien yarahejeje kubaca mu gyahumye arihungira aho byaboneka ko ico gitero cyari gifise umugambi wo kumugirira nabi kubw'iryo soko nyene warongoye Sahwanya Frode bu muri zone mitakataka yari yazindukiye ku biro by'iyo zone aho yari yitabye akamo kari mu butumwa yari yaronkejwe ejo kumuhengamo aho Marasenzobona impa yari yamubwiye ko amukeneye akihashika nk'uko isoko ryacu ribisigura yahasanze Marasenzobona impa yaje aherekejwe n'imbonera kure nyinshi ishi gutyo nawe arakebwa buginga hageze Manasenzobona impa yaciye amwegera amwaki telefone urundi nawe abibonye uko aterwa n'ubwoba niko guca baca mu gyahumye arihungira gushika ubu rero uwo ngenda kumana Donatien asanzwe arongoye umugambwe Sahwanya Frode bu muri zone mitakataka akaba tawuza aho atumbereye kwigenekerezo rya 13 mukakaro uyu mwaka nyene iyo ngoro y'umugambwe Sahwanya Frode bu mu mitakataka yari yasibanganijwe bikomeye aho batungwa gatoki zari mbonera kure zaho mu mitakataka
urakoze Krovisi niyo nzima ikiza c'indwara y'ibihara by'inkende ariyo variole de singe turi mu gisata cy'amagara y'abantu gitera ciyongera mu Burundi ku burere bw'ubuvuzi 49 bugize igihugu cy'u Burundi 17 muri bwo buramaze kubonekamwo n'imiburiburi umuntu umwe afise ico kiza gushika kugenekerezo rya kane ku kwezi kwa myandagaro rero hari hamaze kumenyekana abantu 37 banduye iyo ndwara muri ubwo burere 17 muganga Polycarp Ndayikeza avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu asaba abarundi bose kwirinda ico kiza nkuko bahora babikora mu gihe cya COVID-19 twumvirize muganga Polycarp Ndayikeza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu
twafise ikigo kijejwe gukana hafi indwara z'ibiza kuspe kiregeranya ibiharuro ku munsi ku munsi uno munsi rero ibiharuro by'uno munsi biza kuboneka kagoroba ariko gushika ejo twa dufise abantu bose hamwe bamaze gutorwa ko kubanduye iyo ndwara bashika 37 kandi bari mu bure bw'ubuvuzi disi sanitaire zitandukanye dusure bw'ubuvuzi bushika 49 uno munsi mu Burundi twamesha ko ubure bw'ubuvuzi bushika 17 hamaze kubonekeza muri imibiri buri muntu yatowe iyo ndwara turabona ubure bw'ubuvuzi buri mu gisagara cya Bujumbura turabona buri muri Bujumbura nyine bahoze bisa Bujumbura rira turabona ibiharuko byibonekeje muri Gitega muri Kayanza mu Rutovu ni Bururi mu Ruyigi Makamba Nyanzarake Uhiga Muramvya kumpanda muri Bubanza ndetse no muri Rumonge aho hamaze kwibonekeza n'imiburi umuntu umwe agendana iyo ngwara no kuvuga ingingo zafashwe n'umushikiranganje zo kurikizwa mu gihugu cyose nk'uko mubimenyeshejwe
amajwi ya muganga Polycarp Ndayikeza tukaba tuyakesha iradiyo y'Abongereza BBC mu gisata cy'ubutunzi ifaranga ry'u Burundi riri ku muvuduko w'itituka uteye ubwoba kefa nibizi arongoye umugambwe Kodibu havuga ko uyu munsi idolari ry'Abanyamerika rigugwa amarundi 700 ishiringi rya Tanzania rikagugwa amafaranga arenga 2.5 Stefani Bizi rero avuga ko ivyo bituma ibintu bigurirwa hanze biheza bikazimba cyane mu Burundi Burundi mu gihe abanyagihugu batagira ubushobozi bwo kubigura. Umukuru w'umugambwe Kodebu hagasaba leta gufata ingingo zose zikenewe kugira iryo titu kajya gaciro kifaranga ry'u Burundi rihagarare. Stefan Nibizi arongoye umugambwe Kodebu.
Mumugambwe Kodebu turasubiye gutera kamo leta yuko yofata ingingo zose zikenewe kugira ngo irititoka y'amafaranga y'u Burundi rihagarare aho uno munsi ugiye kuronera idolari rimwe bisaba amafaranga y'amarundi arenga ibihumbi ndwi ukeneye amashiringi ibihumbi icumi y'amatanzania canke y'amafaranga y'amakongomani ugasanga uza kuriha amafaranga arenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ibyo rero bimeze uko mu gihe tuzi yuko hafi ibice birenga mirongo itanu ku ijana y'abantu barangura ibintu babivana hanze kiretse nk'ibingira bya nkenerwa cyane by'imiti n'igitoro usanga bose aza kurondera amafaranga kuri ya soko yo hanze bita mu Gifaransa marché noir ibyo bigatuma ibintu biza bivuye hanze bizimba cyane abanyagihugu nabo bakaja mu bukene ntangere kuko bobo umwimbo wabo canke amafaranga baronka atace yongera kuri uwo murindi ikindi tuzi nuko kubona ku isoko yo mu binywabi ariho haboneka amafaranga y'agaciro akabura mu ibanki nkuru y'igihugu nuko mu ibanki nkuru y'igihugu agaciro bahaye amafaranga y'amarundi n'agaciro katariko tugasaba yuko rero BRB yohindura igaha agaciro kukuri ifaranga ry'u Burundi no kuvuga kya vya bindi bita mu Gifaransa devaluation kugira ngo amafaranga idolari kugwa muri BRB angane nayo rikugwa ku isoko yo hanze gutyo ibizi uko tura amafaranga muri BRB tukara ku isoko yo hanze bikavaho n'ariyo usanga bikoyatungisha kumbure abantu bamwe bamwe aha rero twebwe tukavuga duti ntitutegera neza agacerere leta irimwo kuko yumvirije amajama ashikizwa n'abategetsi bamwe bamwe ukuraba n'ibyo bakora bo urabona yuko batari kubarabona amagogwa abarundi barimwo mbere bafata nk'uko menga igihugu cifashe neza abarundi bifashe neza tugatera kamo leta yuko rero yokora ibishoboka byose igakura mu kaga abarundi barimwo kuko inyishu zo kuva muri kano kaga ziriho kandi zirashoboka ariko tubona yuko menga leta nta bushake cyane nta bushobozi bushira mu ngiro izo nyishu hamwe nayo bita bishoboye twosaba yuko inzego z'igihugu zifata ingingo zibereye zikareka abarundi bakitunganya byabashoboka kuva muri kano kaga k'ubukene barimwo
erupeya
Makuru y'ibidukikije umusozi muremure mu Burundi waheha warahiye kuva kuri uyu wa mbere mu ijoro igice cyasinzikaye cyane akaba ari giherereye ku mutumba Nyarumanga zone Mayuyu muri komine Mukike intara ya Bujumbura naho abanyagihugu bashoboye kuzimya uwo mucanwa ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri bamenyesha ko kitari gikorwa cyoroshe Dani Claire iratwumva
uyu musozi waheha watanguye gusha ku vejo igihe cy'isaha 10 z'umugoroba isoko ryacu mu mvukira zo muri komine Mukike kerimenyesha ko umuriro wari wagoranye kuzima ariko abanyagihugu ku mitumbi hanurubibe n'umutumba wa Nyarumanga ariyo rurambira ruzibazi Mayuyu bahavuye baje gufasha kuwuzimya Patrice Sabugwe aserukira imvukira zo ku mutumba wa Nyarumanga amenyesha ko abo banyagihugu bahimirijwe na musanteri wa komine Mukike
bafashije finalement gusa kuko harari harasha akihaza n'uko yindi kumba iyo muri zine Mayuyu no kuvuga bace bafasha ari benshi
uyaserukira abanyagihugu ku mutumba wa Nyarumanga arashimira cyane igikorwa cyakozwe n'abanyagihugu
kugera ubu ndashima maze kumenya yuko bose imitumba yose yegemiye umusozi he akora umusozi munini no kuvuga bose namenye ko bamwe bamwe bose bitabye barize n'uwaduze ku isonga ry'umusozi he no kuvuga bose nabo gushimira rero abandi barabagaragaje kuri ari ikuwe wese yagize icyo akora
Naho biruko ivyononekaye ntibiramenyekana abanyagihugu baho bakamenyesha ko ari igikorwa c'abahinga
Musitanteri wa komine Marangara intara ya Ngozi aratungwa gatoki mu rudandazwa rw'isukari uwo mutware yoba afata imifuko igenewe abanyagihugu akabaha intica ntikize iyisigaye akayiha abadandaza abo nabo baraheza bakayigurisha ku giciro kivuna abanyagihugu idoni dona wariteri kwizera
Iyo bishitse sukari kaboneka komine Marangara yo mu ntara ya Ngozi ihabwa imifuko y'isukari iri hagati y'umunani na 10 ariko abanyagihugu baho bo bagaburirwa umufuko utarenga umwe gusa w'iyo sukari. Uwitwa Sindayigaya wo muri iyo komine ni wadoma ko agatoke mu itangwa ry'iyo sukari uretse ko n'ikiro batanga kitaba cyuzuye neza. Abanyagihugu bavuga ko uwo mufuko umwe bagaburirwa uheze mustanteri wa komine Marangara acasaba basigaye gutaha ababwira ko hasigaye isukari y'abakozi ba komine. Uyu munyagihugu waho aravyigana
isukari bakaduha umufuko umwe bagatanga baduha ishiroshiro kanakwiriza bakamafaranga nibyo isukari zitanga agacagirira bakabona n'abakozi ba komine hama mu nyuma akaza kuyihera abatandukana kafuteri aca yitandukana bagenda akayihera Sindayigaya nyine niyo bayitanga bakamenya ukuntu bayirya tukaba baduha n'udufuko tubiri kenshi tura kina tukatuwa na mwana ngewa hezi mwana tibiko wa kwenye ufu na tuli chani mwana ndaila agacha tubi rambo isika inia wakutu wako ni mkisa mwakala ikeshi keshi keshi tuwezi kwa hatu kwenye
mkawa baro kenshi abo wanyaji ugu bakiba zani mba vjukuri abakozi wako mine alibo bagene wekurongi sukari muliko mine yose kukaba siga yute emeye kugura ikiro chayo kubihumbi 10 ata sukari wigerurong
tukido watini wana mwiko mine yose wakutu wako yukuma sukari abakozi ba komine sitayero bacu barimiro tuvuze ko isanga tiba turayigura 10,000 kiro.
Uruganda rwa RPA twarondeye Nshimira Imana Gorette mustanteri wa komine Marangara kugira atange umuco kuri ico kibazo cy'isukari ariko akaba atabashije kutwitaba.
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ubahuka umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kugabira mugenzi we wa Zambia amatoni 5,000 y'ibigori, ibiharage n'umuceri. Ivyo bikaba bitakiriwe neza na bamwe mu banyepolitike ndetse n'abari mu mashyira hamwe yigenga. Mu kiganiro ubahuka cuno munsi nivyo tugaruka ko tukaba tugishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ubahuka.
Bamwe mu Barundi baratangazwa n'ingene umukuru w'igihugu yagiye gutanga imfungurwa muri Zambia kandi mu Burundi abashonje ari benshi mu rugendo rw'iminsi 3 yagize muri icyo gihugu mu ntango z'uku kwezi k'8. Evariste Ndayishimiye yagiye agemuye amatoni 5,000 z'imfungurwa. Muri iki kiganiro turacijya nino ibijyanye n'iyo mfashanyo n'ishyirahamwe Olicom no mu mugambwe MSD bakaba nabo nyene batanze intererano zabo. Ikiganiro ubahuka muriko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabaha ikaze. Ku igenekerezo rya mbere Myandagaro hari ku munsi wa 4 niho urugendo rwa Evariste Ndayishimiye muri Zambia rwatangura. Umukuru w'igihugu yari yajanye n'abashikiranganje bamwe bamwe harimo uw'imigenderanire, uw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'uw'ubudandaji. Muri urwo rugendo rwamaze iminsi 3 amasezerano atari make yarasinywe hagati y'ibyo bihugu bibiri harimo yajanye n'uburimyi hamwe n'ubudandaji. Mu guheraheza ijambo yashikirije mu nama nshingamateka ya Zambia, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko yajya azanya amatoni 5,000 y'imfungurwa kubera umutima wo gufasha hamwe n'ubuntu abarundi bafise.
As a neighbor, we have learned that the Republic of Zambia has
twebwe nk'ababanyi twaramenye ko Zambia iheruka guhura n'uruzuba rwatumye umwimbu ugabanuka mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Mu ntumbero yo gushyigikirana hamwe n'ingendo y'ubuntu, Leta y'u Burundi ifadikanije n'Abarundi bafashe ingingo yo kubagabira amatoni 5,000 y'ibigori, umuceri n'ibiharage. Iyi ngabire irabaye abaye ariko ivuye ku mutima mu ntumbero yo gushyigikira abanyagihugu ba Zambia.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuze mu Cyongereza, mugenzi wacu Elvis niyo mwungere akaba ariwe yabisiguye mu Kirundi. Dufatiye nko ku bigori, igihugu cya Zambia ni cya kabiri mu kwimbura byinshi muri Afrika y'ubumanuko havuye igihugu cya Afrika y'Epfo. Zambia ikabiri no mu bihugu bya mbere byimbura ibigori byinshi ku mugabane wa Afrika. Mu nama yahuje abo bakuru b'ibihugu babiri bari kumwe n'abashikiranganji babaherekeje, umukuru w'igihugu cya Zambia Hakainde Hichilema yarabwiye Evariste Ndayishimiye ku gihugu ciwe kiri mu vya mbere mu karere no muri Afrika mu kwimbura ibitegwa by'intete kubwi kinyamakuru Ecofin. Abanyagihugu ba Zambia bafungura matoni miliyoni zibiri hafi n'igice buri mwaka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushiru w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Icyo gihugu kikaba kimbuye matoni imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atandatu y'ibigori. Ni ukuvuga ko harenze ko umuriyoni urenga w'amatoni y'ibigori abanyagihugu ba Zambia bakeneye, ibirenga ko icyo gihugu kikaba gica kibishora mu bindi bihugu. Uruzuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze gwatewe n'ihindagurika ry'ibihe bimwe byiswe El Niño. Ubwo ruzuba gwatumye umwimbu abanyagihugu ba Zambia bakeneye ku mwaka ugabanuka ko hafi umuriyoni w'amatoni y'ibigori kubw'ikinyamakuru Bloomberg. Ibyo byatumye kuva mu kwezi kwa kane uwu mwaka igihugu cya Zambia kigurira ibigori muri Tanzania na Uganda kugira ngo gikwize ibyo abanyagihugu bakeneye. Ku rubuga X, ibiro by'umukuru w'igihugu byanditse ko Evariste Ndayishimiye yasabye ko ishyirahamwe rya Zambia rikorera mu by'uburimyi SIDCO risanzwe riri mu bihugu 15 bya Afrika ryoja gukorera no mu Burundi. Umuvugizi w'ishyirahamwe Olicom Jean Nduwimana abona ko muri iki gihe abarundi batagira ibyimbugwa batanga n'ibyo basigarana.
Mu ishyirahamwe ryishinze kugwanya ababandi n'ihezagwa ry'amatungo y'igihugu cyacu, twarabonye kandi twarumvise ko hari umwimbu wavuye ngaha mu Burundi werekeza igihugu cya Zambia mu gihe abarundi n'abarundikazi bugarijwe n'inzara n'ubukene. Murazi neza ko uravye igwirirana ry'abantu ngaha karaba umwimbu uhaboneka, ku by'ukuri uwo mwimbu ni muke. Uravye kandi ingene bihuhuse, nuvuga ibihe ihindagurika ry'ibihe ryatumye umwimbu utagenda neza, ucubona yuko ku by'ukuri abarundi n'abarundikazi bakeneye ifungurwa zikwiye. Aho ucuraba igiciro cy'ibifungurwa ku isoko niho ucubona ko abarundi ku by'ukuri badararonka ivyo batanga n'ivyo basigarana. Nivyo gutanga ni vyiza kanatsinda bina nagimira nazana n'umugisha, ariko umuntu atanga ibifungurwa ari uko afise ivyo yarariye n'ivyo yiririrwa. Rero turavye umwimbu uhari mu Burundi ku by'ukuri nta mwimbu nta musesekara dufise wo gufashisha ibindi bihugu. Kira noneho kiriya gihugu cha Zambia ni gihugu tuzi cifashe mu byo mwimbu. Turazi ko umuceri arijya nawe, turazi ko kanivyo by'ibigori bihari ku bwishi. Rero twarumvise ko nyine icubahiro mukuru w'igihugu cyacu yashikirije ijambo imbere y'abaserukira abanyagihugu ba Zambia, aremeza ko abagabiye ingayo yose hamwe n'amatoni ibihumbi bitanu. Ivyo rero vyari vyiza yaba ku by'ukuri Burundi bwari bufise umwimbu ushimishije bashobora kugaburira miliyoni zirenga 13 z'abarundi. Vyari byiza cyane yaba abarundi bafise ivyo bagaburira abana babo. Icyo tuzi ni uko hari abarundi benshi birirwa batafunguye. Icyo tuzi ni uko hari abarundi barya rimwe ku munsi gushika kuri iyi saha.
Umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana nawe nyine avuga ko mu Burundi hatari habuze abo habwa izo mfungurwa. Evariste Ndayishimiye yajyanye muri Zambia.
Uretse ko uravye ubuzima abarundi babayemo muri kino gihe, bigoye kumva ko Uburundi bwoba bwagiye kugaburira abanyagihugu b'ikindi gihugu, iz'umukuru w'igihugu Varisito yarayakoze no guteza urubwa igihugu cy'u Burundi, kumva ko igihugu cagemuriye ikindi gihugu amatoni 5000. Amatoni 5000 iyo igihugu kirongowe neza, gifise abatware beza, gifise indongozi nziza, umukuru w'igihugu arashobora kuyagemurira abanyororo, arashobora kuyagemurira abana b'impfuzi barerewe mu kigo kanaka, eka mbere ashobora guhabwa n'abandi banyagihugu basi ibibazo bitandukanye nk'ubumuga canke abatamba bageze mu zabukuru badafise ingene bashobora kubaho. Kira noneho uravye ingene abanyagihugu bashonje, ukaraba ingene abana birirwa baraheba amashure biturutse ku nzara, kubera ko bigoye ko baja ku mashure ata kintu bafunguye, bigoye ko baja ku ishure kandi baraye ubusa. Nta hantu umuntu na hamwe yobica kugira ngo ashobore kuvuga canke gushigikira ko Uburundi bwotanga ingabire z'ibifungurwa ku kindi gihugu. Uyu munsi Uburundi nibwo bukeneye ahubwo kuronka imfashanyo y'ibifungurwa kugira ngo bushobore gufasha abanyagihugu bashonje, kugira ngo bushobore gufasha abarundi bataronka ico bafungura, kugira ngo bushobore kugaburira abanyororo bari mu karenganyo no munsi bataronka ikintu bafungura, kuko Uburundi muri kino gihe bwugarijwe n'ibibazo vyo kubeshaho abanyagihugu babo. Hanyuma ikindi naco ngira ngo murabizi igihugu ca Zambia ni igihugu kirima cane kikimbura bidasanzwe, ngira ngo nta uyobewe ko nko mu byerekeye ibitegwa by'ibigori Zambia nico gihugu gikunze kwimbura umwimbu ushimishije ku buryo kubona Uburundi butwara ibigori bingana nk'ivyo batwaye ari ukwihamenyo y'abatwenzi. Ni bimwe nari mpeje kubabwira ko ari ugusuzuguza Uburundi imbere y'amakungu.
Kubwa Jean Nduwimana avugira Olicom, igihugu cy'u Burundi ahubwo cyari gikwiye kuzibira n'umwimbo muke ubonetse ntusohoke.
Rusanzwe rero ntawo kwimvira gushora hanze cyangwa ngo yumvire kugaba ibifungurwa vy'abarundi kamugihe hari abarundi badafungura gatatu ku munsi. Ntibishoboka rero yuko twemishyiramo Olicome twamye na ntaryo tubisaba yuko hogwizwa imwimbo hoba iterambere nyakuri, ngira ngo ivyo bizoshoboka mu gihe twoba twamaze gushika kuri ya mbono kazoza ya 2060 hamwe umurundi wese afise icatanga n'icasigarana. Ntidushobora rero kwemera yuko ubu mu gihe abarundi bimbura bike bidanakwiye kubera isi yatitutse, dushobora kwemera yuko rero hari ibifungurwa bisohoka igihugu. Ntibasohora ibyimburwa byagenewe gusohoka, ni ukuvuga bijya bashora bakazana amadovize. Hariho ibyimburwa bijanye n'ikawa, hariho bijanye n'icyayi, ibyo niba bishore nibabyimbure ku bwinshi babishore kandi ku bwinshi. Mugabe ibigori, ibintu by'ibigori ntete, ibintu by'ibiharage, umuceri ntidusubire kumva ku by'ukuri vyarenze imbibe. Turashimira mbere abaguverineri b'amaprovinsi ya kino gihugu kuko emenga barakunda kuvyitwararika.
Mu ijambo ryiwe ryo mu nama nshingamateka ya Zambia, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasa n'usaba ico gihugu ko coshigikira u Burundi bukemegwa mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko SADC. U Burundi bukaba bwasabye kwinjira muri uwo muryango kuva mu 2017 ariko bukaba bwarankiwe kubera ko ibijyanye n'intwari bereye na demokarasi bihobahoba mu gihugu. Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD abona ko ingabire y'ibigori atari yo yotuma u Burundi buhabwa ibyo butakoreye.
Hamwe naho rero ibyo bifungurwa umukuru w'igihugu yoba yabitwaye kugira ngo aje kubisegesha kubera imvo za politike ku mbure zo kurondera ku igihugu ca Zambia coshigikira u Burundi kugira ngo busobore kwemererwa kwinjira mu ishyirahamwe SADC naho nyene kuzoba ari kwimara amaza kuko kugira ngo igihugu kanaka cemeregwe kwinjira muri bene ayo mashyirahamwe nk'ishyirahamwe SADC hari ibisabwa ibyo bisabwa rero iyo utabyujuje naho rondera gutanga igiturire canke kugemurira uyu cankuri ya nta kintu na kimwe byoheza bikakumarira na gatoya kugira ngo igihugu cawe gishobore kwemegwa kwinjira muri iyo shyirahamwe kandi kitujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo muribuka ko atari ryo rya mbere Uburundi busuzumwa ariko bagasanga ntibukwije ibisabwa kugira ngo bushobore kwemererwa kwinjira muri iyo shyirahamwe n'uyu munsi rero ibigori Evariste Ndayishimiye yagemuriye umukuru w'igihugu cha Zambia ntaco bizomufasha kugira ngo Burundi bushobore kwinjira muri iyo shyirahamwe duhanura rero leta y'Uburundi cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kureka kubandanya ibintu bene ivyo bisigaye bimutesha agaciro bisigaye bitesha agaciro Uburundi bigateza urubwa Uburundi ahubwo nibitwararike ibibazo umurengera bihanze Uburundi birimo kurondera inyishu y'ibitoro abarundi batariko bararonka inyishu y'ibindi bintu vyankenegwa abarundi bakeneye muri kino gihe badashobora kuronka byahindutse nk'umuzi wibuye
aha rero akabari naho tugarukirije ikiganiro ubahuka cyo kuri uwa gatandatu myandagaro mu 2024 ndashimiye abamfashije kugitegura ndabashimiye namwe mwese mwaduteza biri kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
ubahuka
nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA hano ku iganiro ubahuka duce dusozerera makuru yo kuri wa gatandatu myandagaro umwaka wa 2024 gire ko ndabashimira mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kuyumviriza bakoze kandi abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira kuri mikro yari Emmanuel Niyungeko mugire amahori wanyu.